ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangire byo gusubira kuba namwe mwe banywanye mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari nayo yanyu shiramatsiko TV imbonesha kure mwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi aho twibanda ku makuru abari kuvugwa cyane cyane gateka kazina muntu abari kuvuga mu cibano abari kuvuga mu butungane abari kuvuga muri politike abari kuvuga mu mutekano ndetse n'andi yose mutamenye mwamwaranyijwe turato hoza amaze tukabashikiriza idonido kwabateguriye amakuru ahambaye cyane arabana nabahunze igihugu aho bariko barasaba perezida Evariste ndayishimiye ko yakongera agahuza abana b'abarundi kuko ari nawe wagize ruhara rukomeye cyane mu gutandukanya abana b'abarundi igihe yarakiri umushanganje wa w'intwaro yo hagati mu gihugu mu mwaka wa 2007 aho CNDD yicagamo imice ibiri bamwe bagakurikira Petero Nkurunziza abandi bakakurikira Hussein Rajabu byinshi babandanya gusaba Evariste ndayishimiye kubera ko ariwe wagize ruhara rukomeye cyane kugira ngo umugambwe ku butegetsi CNDD ucikemo igihe yarakiri umushanganje w'intwaro yo hagati mu gihugu mu mwaka wa 2007 bakamubwira ko igihe abarundi bose batazaba bari mu gihugu nta gihugu kizigera gitera imbere kandi bakamubwira ko niba koko nataruhare yagizemwo kugira ngo abarundi bacanemwo koko yakihoza ibyo Petero Nkurunziza yakoze ahubwo we agahuza abana b'abarundi kugira ngo bose baze bafatanye guteza imbere igihugu cy'u Burundi ni byinshi rwabateguriye tugiye kubashikiriza bijanye niyo ngingo midonido rya makuru wipfuza kuzajya bamambere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ico sabwa nta kindi niba utarabyona kuri sabone byondaho kugira ngo ukodeshizeho amakuru ibiganiro ujyubu wa mbere mu gushikirwa nabyo agahengwe ntikabuza ko ingwara yakize hari ingwara zitanga agahengwe ukabona wawe womengo aratoye akajisho naho igira imukubiranye ubu mu Burundi niko byifashe urabye iryanino yumva womengo ni agahengwe ntagacicira bishushana ibiriko bitora intumbero igana ku mpore nyayo nyamara kubazi ibintu n'ibindi ishamba itekereje niryo ribamwo inyamaswa zikaze kuko ziba ziryamiye akatsi ngo agataruka zikacire ni by'ukuri twese twifuza iteka n'itekane mu gihugu cacu kuko nta yindi mpetso tuzoronka nk'igihugu cacu catwibarutse mugabo kandi nta wikwizera uburyo ngo n'umwamikazi yaratiye urushinge mu mihana kandi bizwi ko atakibura ibwami nta utazi ko Burundi bwaciye migendranire n'amakungu hakirukanwa amashirahamwe mpuzamakungu bizwi neza ko ayo makungu yari afatiye runini imigambi y'iterambere y'abanyagihugu mu gihugu haja ko n'ubumwe bwa Afrika birazwi ko hari abakozi baryo babubahwa birukanwe buhimbiri mu gihugu bituma umubano atari ugucumbagira gusa ahubwo ukuba inda hasi akarere ka Afrika y'ubuseruko niko kuko ibyo byose ku butegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza byaranyarutse aba atawe akigendera nawe asigara atawe umugendera iyi ngendo yo kuba nyamwigenda ko tuzi ko itarimira impeshi nibyo byatumye u Burundi n'abanyagihugu babwo basigara basamira isazi kujisho nk'ipfubye zitagira kiraba kuko bizwi neza ko ku isi si atacoshika ko utegereye abandi na kare akaboko kumwe kuriyaga ntikwimira uburyo tugarutse kubishusha n'impore mu gihugu nta utazi ko impunzi zishika igice cy'umuriyoni zateshejwe izabo bivuye ku bukozi bw'ikibi n'imigambi mibisha ubwo butegetsi bwari bwipfuza gukorera bene kuyanyaga umunsi rero igihugu ntikikiri mu kiramuswa Petero Nkurunziza kiramuswa generali majoro Evariste Ndayishimiye atazira Neva ubu nawe namenye neza ko bizokorwa kuri iyi leta yiwe bizamuharurwa ko byaba byiza canke bibi akaba atampore yo kwiterwa yakwitega impunzi zikibarizwa inyuma y'igihugu bizomunanira ntaze agira Nkurunziza icirwazo kuko nta ugihari Ndayishimiye Evariste yabisikanyije n'ikiziga ku butegetsi hagumeye irwaza mu kanwa kiwe izina rya Nkurunziza kuko nta gitsure canke umugandano ariko aramutera ngo azovuge ko ariwe amuhubisha nkuko twari dukunze kubyumva kuri Petero Nkurunziza yahengera yihindukije ku ijambo ibyo yemeye ntabikore canke bikamunanira agaca arondera abo afatiye inzigo akabibegeka koko aribo bamubangamiye batuma adatwara neza naho ashaka kubikiza nta utazi ibyitwazo by'ibi by'iminyoma Nkurunziza yitwaje mu mpera za 2026 ko ubutegetsi bwiwe burabuzwa n'uwari umukuru w'umugambwe Sendetude umushingamateka Hussein Rajab hari mu ntumbero yo kumuteranya n'abagumyabanga abarundi n'amakongo kugira amwikize arabeko yotwara yiyaguye atawe muri ruhande mu nyuma karenganyo ubunyonyezi ubwicanyi n'ayandi mabi biri monogoza kandi cacirwazo Rajab cankuru nziza kibarezwa mu ibohero gushika aho abarundi n'amakongo bahinyura ko rwari urwego rwa nkuru nziza rwo kwigira kibirengere mu mugambwe no mu by'igihugu ari nabyo yasotera mu kwibatiza ngo ni imboneza y'amahoro uwo munsi ijisho turihanje Evariste ndayishimiye arazi neza ko hari inararibonye z'urugamba na politike za CNDD ziri inyuma y'igihugu zatujijwe n'umwina w'amaronko wa nkuru nziza nubwo yagiye ayasiga ibyo Neva abizi kurusha abandi kuko mu mwaka wa 2007 akiri umushyiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yategetswe na nkuru nziza gusambura umugambwe wabareze awucamwo imice ibiri umwe bawitirira abarajabu ubundi abawitirira abayoboka nkuru nziza byaragaragaye ko gusambura uwo mugambwe Neva yabikoze ku gahato atabyishimiye nkuko byemezwa na Hussein Rajab ubwiwe aho yavuga ko mu kiganiro cya nyuma bagize ari batatu Petero Nkurunziza Hussein Rajab na Evariste Ndayishimiye icyo gihe Neva yabibutsa ibihe baciyemwo bari kumwe kugira arabe ko Nkurunziza yareka uwo mugambi mugabo Nkurunziza aranana icyo gihe Neva yaciye aturikisha ararira umwana kuko nkuwaboneye izuba Nkurunziza ku rugamba yarazi ingaruka mbi zizoca zikurikira kuko yamye abibona kuva ku rugamba bishitse abana bariya bagacanamwo uko byagenda yarazi nyine ingaruka zishobora kuvamo arageze rero ko aya marira Neva yacumubuye yiheza neza ko atari amwe y'ingona akaba yari afise n'ubu agifise umubabaro ku isambuka ry'umugambwe Sendesite wafashwe ukuboko mu kusambura ubu uku kuboko kwiwe kurafise ububasha bwo gusubiza kubaka atarinze gukebaguzwa ngo Nkurunziza arambona gute bije ahabona ko icyo gihe 2007 Neva yakoreshejwe na Nkurunziza we atagatima kabyo afise canke ko bamukamiye mucozi ntacirwazo kihari kuko n'umushitsi w'iteka yari mu rubanza rw'imikwa rya Neva wahoze arongoye igihugu cha Tanzania nyakubahwa Jakaya Mrisho Kikwete yaribukije Evariste ibyo ko byo twakwita ko yoba yaribagiye nubwo tuzi neza ko atazofa byibagiwe nabyo no gukorana kwabaranze ari batatu Nkurunziza Rajab na Evariste ubwiwe aho yamwibukije ko Neva yamye agamburukira Nkurunziza na Rajab akaba ari nawe bikora ko mu bihe by'amasezerano yo guhagarika intambara iyo bashatse guhakana ko ibintu runaka batabyerekwa Hakiwete yashatse kwereka Neva ko kuba yari asigaye agamburukira umwe Nkurunziza wundi Rajab yigijweyo byatumye iyo nyabutatu Nkurunziza Rajab Evariste isambuka n'izindi mpande zitembagara uko ubu rero wa Nkurunziza nta uhari muri iyo nyabutatu hasigayemo Rajab na Evariste ariko Evariste niwe afise bubasha bwo guhitamwo ineza ya bose canke akabandanya avomera urwanko rwari rwarabibwe na Nkurunziza kubwo inyungu ziwe bwite ariko amenye neza ko na Nkurunziza naho yari ko arashaka ibintu byinshi byose yabisize akagenda nkuko byemezwa n'abagendanye na Hussein Rajab ku rugamba Rajab si umuntu akunda ibyicaro kuko inshuro nyinshi indongozi z'umuhari FDD zatrigana mu iryo banga y'uburongozi intagoheka zama zisaba zishimitse Romeo ngo azirongore ariko agahebera abandi. Ku bwiwe Rajabu avuga ko yashaka kwerekana abo basangiye umuhariko kugira ico uterera mu iterambere canke itunganwa y'ikintu atari ngombwa uje kwisonga kuko yabereka ko kizira kugwanira ibibanza kandi kizira kugwanira ibanza kuko ariyo byagiye bisambura umugambwe wabo ubu ngubu ukaba wiganziwe n'inkozi z'amaraso n'ibisuma byinshi. Kiwete hari ijambo akunze gukoresha mu makoraniro atandukanye muri Tanzania avuga ati kwa maneno maneno ya kwambiwa ongeza na ya kwako bisigura ngo kuri ibyo ubwirwa ngo kora ukokora kurya nawe ongeramwo rwawe ubona ko bibereye. Neva ubu niwe mwene ijambo rya mbere abagumya banga bamuhanze ijisho ico agiye gukora ku neza y'umugambwe na rirya isambuka ryawo riri mu minwe yiwe. Leta ashinzwe na Neva nta bubasha Leta ashinzwe na Neva nta bashasha barimo harimo benshi bazwi nabi bivanye nuko bigenje muri kahise ariko abo bose ntacu bavuze imbere y'ingingo z'umukuru w'igihugu. Nubwo Neva yamye agendana n'abajejeta amaraso mu biganza abasoma kambyo b'amatungo ya leta n'ayandi mabiwe birazwi ko ibyo atana kimwe kimwagira nubwo yagendana nabo. Mugabo ubu ibyo agiye gukora nibyo bigiye kumwerekana uwo ariwe wanyawe kuko atacirwazo agisubirira kuronka ngo naka canke naka niwe ankoresha. Hari igihe umukene yama abwira Imana ati nukuri nukuri mana iyaba nari mfise ico ntanga noshigikiye ishengero ryawe ntirigire ikibazo. Bwaca Imana ikamuha hari igihe adukana ibyireguzo ku mana ayisigurira ko yafatiye yafatiriwe n'ibindi bikorwa byiwe bwite akarinda apfa adashikanye iryo sezerano yagiriye uhoraho wiwe. Ariko hari n'abahagarara urugabo iryo bavuze haba mu ibanga canke mu kumugaragaro bakarishitse. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye namenye ko kuba umugabo atari ubwanwa kuko n'imbeba zirabuvukana ubugabo ni ibikorwa by'ubutwari bikuranga bimwe byasheshe abandi ahubwo akaba ari wowe ubishobora. Ibyinshi abo bahunze bahoze bari umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD basaba Perezida Evariste Ndayishimiye kuko barazi neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye naho umuhisi Petero Nkurunziza yagiye amukoresha amakosa atandukanye ariko atarashigikiye ko umugambwe usambuka bakamusaba koko niba atariyobereranyaga nafate ingendo yari afise yo guhindura ibintu maze kubera ko atawundi muntu umurusha ububasha mu gihugu ahuze Abarundi bahunze igihugu bongere bagaruke bakorere igihugu cababyaye kubera ko Evariste Ndayishimiye arazi neza ko bari abantu bahunze igihugu atakosa bafise kandi arazi neza ko ibyo bakoze byose babikoze ku neza y'igihugu ariyo mpamvu yagakwiye gukora igishoboka cyose kugira ngo abahuze maze yereke Abarundi bose ko naho yagirizwa ko ari we wagize uruhara rukomeye cyane mu isambuka ry'umugambe mu mwaka wa 2007 ariko yabikoze ku gitsure cy'umuhesi Petero Nkurunziza atabikoze abishaka ariko natakuza Abarundi bizaboneka neza ko n'ubundi yabikoze abishaka kandi abigambiriye kuko ubu ngubu nta muntu amurusha ijunja n'ijambo mu gihugu ku buryo ubu ngubu yafata ingingo ibereye guhuza Abarundi kuko murazi ko incabwenge ndetse abarwanyi bakomeye cyane bafashije umuhari CNDD-FDD kushika ku butegetsi nka bose bubarahunze igihugu kandi bahunze akarenganyo n'agacinyizo kariko karibonekeza ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza. Ibyinshi byagiye bivugwa byagiye bikoreshwa na Petero Nkurunziza ariko ubu ngubu Abarundi batari bake bari biteze ko igihe Perezida Evariste Ndayishimiye azaba ashitse ku butegetsi byose azabihindura ariko ikiriko kiratangaza nuko imyaka itatu iheze ari ku butegetsi ariko akaba nta mpinduka na zikeya arakora mu gihe Abarundi batari bake bari biteze ko ari we azahindura ibintu ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Na makuru menshi atandukanye tuba turiko turatohoza tuyavanye mu masoko atandukanye turabashikiriza umwanya n'umwanya kuri ndomonesha kure imwe rudende nibukunda ibiganiro dukisha kuri ndomonesha kure ico sabwa nta kindi nungu byonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru umwanya n'umwanya ujye uba mu wa mbere bashikirwa nayo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.